TWEGERANE mu buzima ukirimba TWEGERANE ibiganza
DJ Dali Production
TWEGERANE mu buzima
asi ETOILE
TWEGERANE ibiganza Semu gitondo ngiye kukibi niyemere imbere nza kuronga ico riyeza natambuka rimwe ivyumviro bikaba cumi abantu bose banyitange ndandumwe abakundana barantwenga ari yeme bakambenga Bamu seri batere ganje abanye no sinzoro ngumunda Bamu seri batere ganje abanye no sinzoro ngumunda TWEGERANE
duhuzi biganza
duhuzi mitima dusangire ubuzima
mitima ubuzima
TWEGERANE duhuzi biganza
Zambona muye nikirezi chera de Ubwo njene kumutima ngo nuwo njene Ndamura musana wachamgira ngo nijewe njene Yarota kuvimyaka Na njeni Mwinu mana gura marira Nari mazi myaka nishataga twengo Uwo duhuye we sakanda banagahemo Mikumutamana Twikundanire forever
TWEGERANE duhuzi biganza
Duhuzi biganza
Duhuzi mitima dusangire ubuzima
Imitima ubuzima
TWEGERANE duhuzi biganza
Jewe nawe forever
Duhuzi mitima dusangire ubuzima TWEGERANE
Really love you, must read the love. It's our time, long time ago. I was waiting for you. Just come on over and take my heart, take my hand. You're the only one who can change my life.
Ose banwenga bambenga. Uduniko bazala banyisembereza. Uri ufajuru bako kwanje. Eka mukunde mwiza wanje.
TWEGERANE
duhuzi biganza.
Duhuzi
mitima dusangire ubuzima TWEGERANE duhuzi biganza
Duhuzi
mitima dusangire ubuzima TWEGERANE forever
This is another one But I'm saying ETOILE song This is the next one. Holla back.
TWEGERANE duhuzi biganza. Duhuzi mitima dusangire ubuzima.